imiphefumulo yezinyanya zethu tamkhulu iphila iphefumu phila apha.
Cacisa uthethe uthini ngawushoyo?
Uthethe into yobana tamkhulu.
Ba. Sidomi somntana. Ndawuqala matyela mangaphi uze ingene engqondweni yakho le nto.
Yazi yintoni? Funa mna nawe sibhethe ndokuqalelwa mtshaco mhlawumbi onawo kodini.
Kothiwa ke kwehle somhlala kawena. Bukumametsi.
Qasha kwam ndawuthatha elashi lakho.
Khandikahlula?
Uqacile mos uzawuthatha ihashi lam xa uqhashile.
Eyi, asubetsha nto uyetsan ke mkho. Ndiyayamohela. Hari.
Emani, ewe okanye hayi.
Ngitse ariye.
Asiya loku.
Izapho bonya.
Uzandibetha nje tata.
Yela, bonyo. Sidenge kwena, hlola sumabereka.
Ama ndathe sesidenge seyasho uhambe naso ma nawe.
Eh, sikhathi ubitha pina naka sidenge, sihlala kuwena mona huko.
Acho ngaye wena, hey, jonga. Yela,
yela. Ndini ndoni yenza yona nina.
Usisibhanqa nonhle. Le ntwana nonhle iyakuphika, ikwenza inhlekisa phakathi kwabantu. Kwina lihashi, na uyatsiba.
Hala, ikho njalo bhonyongo, na uyayazi loo nto. Lela lapha elikhaya lihashi. Sinelungelo loba nalo apha.
Ethipho sisidenge. Nonhle usisidenge. La ntwana ikumoshile ngokuthenga ngehashi, na uyathengeka. Fula lo mfanqa lehashi.
Ayiseyo yakho yeyam kaloku ngoku ndingutata akho ndikhona.
So wena into ezixelele yona xa buza ndixinanisa ingqondo ubundipophanisa undiconfuse undixelela iinkomo zezenu undixelela ungusanqu undixelela iinkomo zezakho ujonga apha ziinkomo zam eziya uyeva ujonga ziinkomo zam eziya.
Qoshisha bofolo. Nando ku quiet kuthe cwe. Andilikhumbula ituke eRhawuti. Rhawuti andilikhumbula ndiyazi. Kwangoku boy sahlanganisa into zam. Ndibuye ningumqaba-qaba eqabule vinika eRhawutini. Ndisaba ngubonanga ubuya kwambukela khona ndingazoyenza. Ndiyayingcwabeni likatatam ukutshona kwelanga. Kuzawunyiwa.
Bambi, Bambi,
ah, Bambi,
my dear, my dear, my dear,
ah, Bambi,
my dear, I want you here,
ah,
don't get too near, for there's lions, beware,
Bambi,
Bambi. Oh Bambi, I won't lie, if I weren't in this spider web of mine,